Viene mamma, tu riva me. Va, so curun, viene mamma, varabacabo. Serime, bene mamma, tu rivamge. Catieragna, varonda carasica, e vivondo, vivorondi, tuarigina. Bikigina, baba deyi bahimbagwe, mubabanyi, umubano ntiworavye. Twasanye, yemibano nemero, twasanye, imahigwe namarira.
Thank you. amandla ye imbaba mawethu rakubona. Ndakubonye ndanezerwa nkumva ndagukunze, niwe wanjaye ukanyigisha indero y'Uburundi, niwe wamawe niwe wenkunda kukura umubyeyi.
Yeah. chanamo wicha yubareva wakamarana ugatambuga tarika. They kill each other because of you, Babylon. Rasta man send them, kick Babylon out of Africa.
Keza,
oh,
na jibisiga
ni vyo bizo mwara
mana yanjenda. Nzensoniwa, koyo nitakupa sana. Yeah, yeah, I've been calling you darling. Baby, I made you please can live without you, baby.
Mana iwacu, mana iwacu, nzokwama ndagusenga. Aujourd'hui, comme demain.